sewa mangalisa umusa wako ngiubonile wasewa ngibusisa. Was the one give us inside.